Sangara kondima kumba yawe. Son lobesien longwe na miteba bandimi
Nakosa